Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I'm not going to be a bad guy, I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a bad guy. I'm not going to be a Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona.
Bathi kunzima ukuba indoda ngoba bakuvimbisa kwe stop god. Mina ngibaqeda umfutho bangizela ngobuso ngibabamba ngo watch watch. Ntwana ngiyaphusha ngizengoko moshe. Nawe mawufuna isop boss. On the road to the riches, my big pambanella out here, mumba boy. Cross, no matter what, it's a fella cut. Up and the late dish, never be too sharp. Summer lane, you get my game, my boy. Get a sing, she get shook with 325. Mina gegung chele next now. Let don't get tanda and party 3310. I'm going in until I'm rich, girl. No man got a conda, no way play, I'm a fair.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I'm not your bone, I'm your bed, just me, I'm not cool, me, let's pan it. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy.
Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona.
Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy.
Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona.
Yaza vibhlungu indaba yomuntu omnyama. Hlezi nje sifuna ukudonsa.
Eywe.
Ngiphutha nje mhlawumbe into encane. Umuzwe sethi akho phela so far. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sahlale emoneni ma. Aningitsheleni yini ke? Ngoba sonke siyaphatha sonke soba on. Noma ingajampa vuka shona kho. Sonke siyajaha sonke sifuna ukubopha. Ungabusababhaza buka khona bo. Kanti kutheni na? Kanti senzeni thi? Sifuna la masheleni ma. Sinanywa imali engapheli impilo.
Mind you, this music thing, baby, when are you shining?
If I'm not your bone, I'm your bed, just me, I'm not cool, me, let's pan it. Because the crew, we are the cash, my phone, I'm not quite as around it.
Elogi, she's not fucking the pep, go take me, whoa, whoa, whoa.
Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy.
Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona.
Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy. Mina never ngiphela umoya boy.
Ngiphathe kuzo kunye sengokubona khona.